icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ntsimbi yesihlanu ngecawa eseyibethile. Khawuleza ke uyoxelela abanye abantu ukuba icawa yabantu iyaqala ngoku.
Nase ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe, ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo.
Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithabathe ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo, kwiindawo zonke abasibukele bekuzo, kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke abasimamele bekuzo. Le icawa yabantu abangacawiyo, igama lam ndingusihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhonzi.
Masithethe ke ithuba sibulise ke bakuwo wonke umntu othathe inxaxheba ukuthi asibukele namhlanje kule cawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguAnele wakamnguni, ndikhaphele umkhonzi kule cawa yabantu abangacawiyo.
Masibulele ke bawo, sisuka evotini.
Ewe bawo.
Sisuka evotini bawo, kumntu wonke ovotileyo side nkosi, nako mntu wonke ke osubscribileyo ngokube sibacele into yoba baye evotini. Side nkosi, masivule icawa yethu yanamhlanje ngomthandazo. Sicimeleni. Bawo wethu osezulwini, yise nkosi yethu enguYesu Kristu, ekuhlweni nje Thixo wethu onamandla, sisondela phambi kobuso bakho sinokuzithoba. Thixo wethu sinokubulela, Thixo wethu onamandla, ngoba kude kwaleli lixa Thixo wethu ingcwele unguThixo kuthi. Siza ke kuwe Thixo sibulela ngokuba Thixo uhambe kunye nathi kwade kwabalapha. Siza kuwe Thixo sizokubeka nelizwe lethu loMzantsi Afrika xa lizawungena kwi-era yabaphathi abatsha, Thixo wethu oyingcwele, okanye kutshintsho lwendlela ebekusenziwa ngayo, ngoba Thixo sisuka evotini, Thixo wethu enamandla. Ngoku Thixo asazi kuza kwenzeka ntoni kule minyaka mihlanu siya kuyo, Thixo wethu oyingcwele. Loo nto Thixo xa sivula le nkonzo yanamhlanje, le nkonzo yokuqala emveni kwevoti, Thixo wethu sicela wena Thixo ungabi kunye nathi kuphela, kodwa ube nelizwi lethu, ube nelizwe lethu liphela, ngoba nkosi ngaphandle kwakho Thixo kungamoshakala kakhulu kunokuba kube kanti kuyalunga. Thixo wethu oyingcwele, siza kuwe Thixo sibeka nabazalwana abalandela le nkonzo, Thixo wethu onamandla, ngoba nkosi akululanga endleleni, Thixo wethu onamandla. Uthi umntu esazama Thixo izinto zisike ziphasalake endleleni, Thixo wethu ongcwele, kodwa abakulahlanga wena Thixo, Thixo wethu oyingcwele. Ingangathi Thixo umhla nezolo Thixo bamane bejonga kuwe, Thixo wethu selizinto zingahambi kakuhle bomini babo, Thixo wethu oyingcwele, kodwa wena ubenguThixo ngaphandle kwakho Thixo bayayazi into yokuba ngesebatshabalala, Thixo wethu oyingcwele. Loo nto Thixo besathi unguThixo nakweli lixa, Thixo wethu oyingcwele, sikuthembile ke Thixo into yokuba izinto ezizintliziyweni zethu Thixo uyazazi, Thixo wethu onamandla. Kunjalo nje Thixo uyayazi ingcingane yethu, Thixo wethu uyazazi izikhalo zethu, Thixo wethu onamandla. Kukho amathuba Thixo izikhalo zethu zingaphumi ngomlomo, Thixo wethu oyingcwele, sikhale ngaphakathi Thixo wethu. Bangabuza Thixo abantu abasibonayo nabasaziyo sibe sithi kulungile Thixo wethu, kodwa wena Thixo uyabona ngaphakathi, Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto Thixo sisithi qala ngaphakathi ezintliziyweni zethu, Thixo wethu oyingcwele, uphendule le mithandazo Thixo ingaphumiyo ngomlomo, Thixo wethu. Ubomi buye bube nzima Thixo wethu, kube nzima nokuzithetha Thixo abantu izinto abaphuma phambi kwazo, Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto Thixo simane sisiza kuwe Thixo sithi siza kuwe nezo zicelo Thixo wethu ngoba nguwe waziyo Thixo ubunjani bethu Thixo wethu ingcwele xa sivula le nkonzo ke Thixo sibeka nomkhonzi wakho Thixo zasibekele ilizwi namhlanje Thixo wethu yanga ungathetha ngaye Thixo wethu sive wena Thixo into yokuba ufuna kuthweni namhlanje Thixo wethu engcwele sikuthembile ke Thixo into yokuba Thixo ilizwi lakho aliyobuyela kuwe lingawenzanga umsebenzi Thixo nangoku Thixo sinqonela loo nto Thixo wethu liphume ilizwi lakho liye ebantwini lenze umsebenzi wayo libuye nengxelo lesithi sisebenzile ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangona phakade amen
amen
bawo
eh wena
si buyile ngoku emthandazweni sifikele ke kulando yokuba sisondile ebantwini siyizobacela into yokuba banikele emveni kokuba sele bevotile sicele eyethu ivoti yaqhubeka
baqhubeka
sicela nje ubakhumbuze bawo into yokuba ume kanjani umnikelo wethu
bawo mhlambi phamba siye ebotini noba yeah awuyiphendula ngoku lonto xa ujonga o
uthema son gisandle
bawo bawo ngikhangela umoya.
Asongizandla umgodi. Okay.
Umhlambi bawo xa ujonge olinyulosi isuka likulo. Okanye ayikapheli most the process. Olinyulosi kulo imhlambi isidoni oziqaphelayo emaqeleni nakuludu nje jikelele. Kodwa ke siselapho ke baphula babukeli ninga libali ukuthi ni subscribe abangaka subscribe ni cofe u like xa usowubukele ke okwesithathu nicofe alaqhosha lokuthi khumbuza kuthiwa yi notification bell ukuthi xa ifika ixesha lokuthi lo mzalwane aqale athi bana naphansi kwendongane uThixo uyafumaneka
kodwa phako pipe
aya phansi ko pipe uyafumaneka nibe niqala naye ekhatshwa ke nandimo ke bazalwane aya ndiyacinga uba mhlawumbi nalankonzo yomlomo into ebaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi ihambe levangeli ungazibukeleli wedwa uxelele nabanye abantu ukuthi ikhona into eluncedo ikhona into efumanekayo ehlaziya umphefumlo womntu icawe yabantu abangacawiyo
Nkosi bawo ndiyethemba into yokuba wonke umntu ke emveni kokuthetha kangaka bazawunikela abantu sizawuya emazweni ke bawo abantu ze basilinde ndawoni.
Bawo sicela abantu baze basilinde kule ncwadi yokubhalwa ngomvangeli uYohane isahluko sesiya seshumele nesithathu isahluko esincinci kanye ivesi esizokubeka kuyo umnwe sizobeka kuyo ayi masibeke ubhonsi mani kuba sisuka evotini
la
bhonsi wovoto sibeke ubhonsi kuyo bazalwane la vesi yeshumi elinesine uYohane chapter 14 yo chapter 13 verse 14
masiyeke elizwini lethu emva kwa lengoma
phezulu mama songena
Sifumane ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwivangeli okubhalwa nguYohane sahluko seshumi elinesithathu siqale kwivesi yesithandathu phantsi kwesihloko esithi uYesu uhlamba iinyawo zabafundi. Yohane chapter 13 siqale kwivesi 6 uYesu uhlamba iinyawo zabafundi. Uza ke kuSimeon Petros athi yena kuye, Nkosi, zihlanjwe nguwe na iinyawo zam? Waphendula uYesu wathi kuye, endikwenzayo mna akukwazi wena okwangoku, kodwa ukuqonda kamva athi uPetros kuye akusayi kuzihlamba inyawo zam naphakade. Umphendulo uYesu wathi, ukuba andithanga ndikuhlambe akunasabelo nam. Athi uSimon Petros kuye, Nkosi, mazingabi zinyawo zam zodwa, mazibe zizandla nentloko. Athi uYesu kuye, kulowo uhlanjiweyo akusafuneki nto, sele kukuhlanjwa kwenyawo zodwa, uhlambulukile kwaphela, nani ke nihlambulukile, kodwa aninjalo nonke. Kuba ebemazi lowo umnikelayo ngenxa yoko wathi anehlambulukile nonke. Ngoko xeshikweni ebezihlambile iinyawo zabo wazithabatha iingubo zakhe wabuya wahlala phantsi wathi kubo, niyayazi na le nto ndiyenzileyo kuni. Nina ukundibiza nithi ndingumfundisi, nithi ndiyinkosi, niyalungisa ukutsho kuba kunjalo. Ngoko ke ukuba ndizihlambile iinyawo zenu mna ndiyinkosi ndingumfundisi, nani nifanele ukuhlambana iinyawo, kuba ndininike umzekelo ukuze nani nenze njengoko ndenze ngako mna kuni. Inene, inene ndithi kuni, akukho mkhonzi omkhulu kunenkosi yakhe, namthunywa omkhulu kunalowo umthunyiweyo. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo. UYesu Kristu inkosi yethu okunako naphakade. Amen.
Amen.
Oh.
Ngosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe siza kuwe ke ngokubawo
nani nifanele ukuhlambana inyawo
ewe nkosi yami
ilavezi ke yesine xa yo eshumi elinesine xa isithele kuku lendawo ke sifunde kuyo kubaliswa ngokuhlanjwa kwenyawo zabafundi nguYesu.
Akusiyam.
Yohlukile ke kwiziganeko okanye ayikho kwinkolo yakaJuda into ekukumila kunje.
Ewe bawo.
Ikhona isidlo sangePasika esamiselwayo.
Ewe bawo.
Nezinye ke izinto ezingumthetho wakaJuda.
Ewe bawo.
Kodwa le yona iyaqala ukwenzeka apha.
Yangusiyam.
Kwaziwa ke iyinkosi efanele ukuthi ihlanjwa inyawo sisicaka.
Ewe bawo.
Kodwa izinto ziyatshintsha kuko. Umfundisi okanye yinkosi kwaba bantu abahlamba uhlamba inyawo.
Ewe bawo.
Xa kusenzeka ke into engaqhelekanga khona imibuzo ekuza kuvela.
Yoba.
Ivela ecaleni okanye ivela apha kwaba bantu.
Akusiyam.
Ukhona noloyiko eliza kuvela. Nabo abafundi bakaYesu banayo izinto abafuna ukuziqonda kuYesu.
Ewe bawo.
Kutheni uza kusihlamba inyawo? Kodwa kule ncoko yabo okanye kule mibuzo okanye kokungaqondi kwabo kunezinto ezimane zivela.
Awusiyam.
Kutheni izoba zinyawo zodwa ingazibazi intloko kunye nezandla? Xa uhlanjwe inyawo
awukuziyam
uhlambululekile, kodwa kwalapha kuni nihlambululekile injalo ukhona oza kundincatsha. Ndiyacinga mhlawumbi ezinye zezizathu ezibanga uPetrose uSimon athethe lamazwi.
Ewe bawo.
Zize ukuthi naxa ivakala ukuba inkosi yabo ihlambe abafundi okanye izicaka, babe nako ukuyizathuzela okanye ukuyicikozela besenza nhle esi siganeko okanye esi senzo sikaYesu.
Awukusiyam.
Akasihlambanga inyawo kuphela.
Awukusiyam.
Kodwa uye wasihlamba nezandla kunye nentloko yethu kwenzele ingabe ngathi uvukela umbuso okanye umthetho wamaYuda.
Mm.
Kodwa bantwana bahle bedinga.
Mm.
Nani?
Hawu Nkosi yami.
Kumele.
Kumele.
Nihlambane.
Mm.
Inyawo.
Inyawo.
Into endizama ukuyithetha okanye endizama ukusondela kuni kuyo ile ithi ngoku sisuka evotini okanye kuzokunyulwa inkokheli eziza kusimela bantwana bahle bedinga eziza kuthi ngexesha elifanelekileyo ziphume zibheke ebantwini bantwana bahle bedinga ithi iBhayibhile uYesu wathatha itawuli bantwana bahle bedinga wayiqhina esinqini sakhe kuba ibonakalisa loo nto uzawungena okanye uza kusebenza bantwana bahle bedinga phakathi kwaba bantu bantwana bahle bedinga umhlambi into esiyifundayo apha ilenithi bantwana bahle bedinga xa uyinkokheli bantwana bahle bedinga kufuneka nawe bantwana bahle bedinga unxibe izinto zokusebenza bantwana bahle bedinga ngoba ngamanye amathuba xa singena ezihlalweni bantwana bahle bedinga singena sizazi bantwana bahle bedinga izinto ezilungileyo bantwana bahle bedinga ezifanele ukuthi abantu bayazifuna mana bantwana bahle bedinga umhlambi bantwana bahle bedinga umuntu xa ehlelwe yingxaki ufuneka azonqonqoza eofisini yakho
bantwana bahle
bedinga ude uthi akufuneki nokubana usete iappointment bantwana bahle bedinga kodwa xa singenile bantwana bahle bedinga ezihlendawuni esibekwe kuzo bantwana bahle bedinga umvumuntu esithi kubana ngakhe ujonge idiary yam
ukubana
ayikopisi ngakanani na kodwa bantwana bahle bedinga uYesu useta bantwana bahle bedinga okanye uYesu apha bantwana bahle bedinga ubhinqa itawuli bantwana bahle bedinga athi kubana bantwana bahle bedinga nani ke kumele bantwana bahle bedinga nenze njalo okanye kumele kufanele ukuthi nani nihlambane inyawo umhlambi ukuhlambana inyawo eMzantsi Afrika bantwana bahle bedinga ukucoca amanzi ebantwini
bantwana
bahle bedinga umhlambi bantwana bahle bedinga ukuhlamba inyawo kukunika alakhaya okanye asasixeko singenambane bantwana bahle bedinga umbane bantwana bahle bedinga umhlambi ukuhlamba inyawo kukunika lamfundi ungena desika idesika umhlambi ukuhlamba inyawo bantwana bahle bedinga kukunika lamfundi bantwana bahle bedinga ungena tishara phambikwakhe umhlambi ukuhlamba inyawo ukungciba ipotholes ezisendleleni bantwana bahle bedinga umhlambi bantwana bahle bedinga ukubeka isonga esinye bantwana bahle bedinga etafuleni emzini ngamnye bantwana bahle bedinga okanye ukubeka izitya ezithathu ngemini bantwana bahle bedinga emzini bantwana bahle bedinga uhlambe inyawo
hawu Nkosi yami.
Aba bantu bahlamba okanye aba bantu bahlanjwa inyawo umhlambi banyathele ubulongwe
awu Nkosi yami
benkamela ubulongwe benkomo nezinye izilwanyana nezinye inyawo bantwana bahle bedinga umhlambi zinawo namasense azikhangeleki
ewe baba
umhlambi ezinye inyawo zinazo nekonsi umhlambe ezinye inyawo bantwana bahle bedinga zinalo nevumbana bantwana bahle bedinga kodwa uYesu bantwana bahle bedinga ongacekisiyo bantwana bahle bedinga ungena apho bantwana bahle bedinga athi bana ahlambe inyawo zabo emveni bana bantwana bahle bedinga umhlambi umuntu ebenenyawo ezinukayo
bantwana bahle
bedinga umhlambi omnye ebenenyawo ezingajongekiyo bantwana bahle bedinga athi bana bantwana bahle bedinga xa esithi uYesu nani
njani ke kumele nenze njalo okanye kufanele nihlambane inyawo athi xa ibona inyawo zomnye bantu labahlibedinga ezingajongekiyo akhumbule bantu labahlibedinga ukubana uYesu wakwazi ukujonge zamqala bantu labahlibedinga umhlambi nomnye bantu labahlibedinga onenyawo ezinukayo okwazi ngoku ukuafforda ibaby powder ukubana zinganuki inyawo zakhe bantu labahlibedinga athi xa ijonga ezinuka okanye xa isiva ivumba lezinukayo onyanye akhumbule ukuthi kanene wayekhe wakhona umntu okwazi ukuhlamba ezama inyawo zinuka zinjalo bantu labahlibedinga akhumbule ukuthi bekufanele nathi ukubana sihlamba inyawo. Mandize kuwe ke bawo mhlawumbi kumzekelo lona okanye into ekufanele ukuthi upresident xa ezokhupha abantu abazokumsebenzela athi nani kumele ukuthi okanye kufanele nihlambane inyawo uKristu Nkosi yethu. Amen.
Amen.
Oh,
nani nifanele ukuhlambana inyawo. Nani nifanele ukuhlambana inyawo. Nani
nani
nifanele ukuhlambana inyawo. Tuyesu ngoko ke kuba ndizihlambile iinyawo zenu. Mna ndiyinkosi, ndingumfundisi, nani nifanele ukuhlambana iinyawo. Mhlawumbi mfo kaMnguni,
ewe baba,
siqondi ukubaluleka kokuhlanjwa kwinyawo. Kodwa indlela umntu ayihambileyo ebomini bakhe ibonakala uthulo sezinyaweni zakhe.
Ewe.
Ukudinwa komntu kuvakali kakhulu ezinyaweni zakhe ngokuba inde indlela ayihambileyo ngeenyawo. Ngoko mhlawumbi kubalulekile ukuhlanjwa kwenyawo. Bedla ngoba abazali bethu mfo kaMnguni ahamba yetown hlale khona mini yonke zamela thini into yokuba silale sityile. Athi akufike endlini angacela into eninza, cela ukubekelwa amanzi. Baza abantu abakhoyo bamhlamba inyawo ngokuba umntu udiniwe. Indlela ivakala ezinyaweni, nani nifanele ukuhlambana inyawo.
Ewe.
Uze kuthi emveni kokubehlanjiwe inyawo kube ngona aqalayo ukucela into ibiphekiwe. Aphemini ngoba noko ikhona into eyehlileyo. Mhlawumbi ezinye izinto uyakwazi nokuphakama azenzele ngokuba iinyawo zihlanjiwe. Nabantu mfo kaMnguni, meko zabo zibonakala kakhulu kwizinto abazinxibileyo ezinyaweni. Abantu ababalulekileyo abanangxaki nento yokunxitywayo ezinyaweni. Kanti nabantwana besikolo ngentla bayabonakala into yokuba bayafana bonke, bade bathi abantu ababukela isikolo bathi bahla abantwana besasikolo kuba bebona iuniform yabantwana abayinxibayo. Kodwa bathi bakufika basondele bajonge ezantsi ezinyaweni babone into yokuba abantwana bebahle nje abafani ngokuba izihlangu ziyayixela imeko into yokuba umntwana usuka kwikhaya elinjani. Nani nifanele kokuhlambana inyawo. Bantwana bahle bakaThixo bekwazi abantu bancume babe bahle apha ebusweni mfo kaMnguni, kodwa uthi wakujonge ezantsi uyibone imeko umntu asuka kuyo ngoba iinyawo ziyayichaza indlela umntu ahamba kuyo. Bantwana bahle bakaThixo, siyababona bazalwane abantu noba mhlawumbi sele kuyiwaphi nokuba kuyiwa kwiconference ezabasentabeni mfo kaMnguni. Abantu abangena
ngenanto bazawufika inyawo zigcwele uthuli bantwana bahle bakathixo abantu abaziwayo abantu bakanokutsho ezinkonzweni bantwana bahle bakathixo bafika beziqhubela i-4x4 zabo bafike bahamba umgama bafike balinda abantu abanye bade babe nomsindo abantu abalibambi ixesha bantwana bahle bakathixo bafika abantu bediniwe bangabi nalo nexesha lokuphumla uma nofika abantu bebambe emadolweni bantwana bahle bakathixo ngoba bendingayazi into yokuba ndiza kufika nini apha ibonakale uthuli ligcwale nebhlukhwe bantwana bahle bakathixo ngoba umntu uhambe umgama kuba ezofuna ukufika kule ndawo nani nifanelwe kukuhlambana iinyawo bantwana bahle bakathixo ngoku mhlawumbi iinkokeli zethu ziye zilibale bantwana bahle bakathixo into yokuba eyona ndibalulekileyo mhlawumbi kukugadwa kweenyawo zomntu bantwana bahle bakathixo ngoba umntu kwakuphuma ukudinwa ezinzwaneni bantwana bahle bakathixo umntu uyakwazi ukuphakama ayozikhangelela into yokusela bantwana bahle bakathixo akadingi into yokuba izandla zolulwe bantwana bahle bakathixo ngoba iinyawo ziyakwazi ukumthwala kule ndawo ebewe kuyo zimse kwenye indawo bantwana bahle bakathixo ngoku mva kwamnguni sithi xa sijonge amanani asiyonto eqhelekileyo bantwana bahle bakathixo abantu ababephezulu behlile ngoku bazokuhlala nabantu ebekade bebethwa luthuli ezinyaweni ngoba abantu baye balibala ukuhlamba iinyawo bantwana bahle bakathixo nani nifanelwe kukuhlamba iinyawo bantwana bahle bakathixo mhlawumbi bazalwane nabantu ebesibazi ndiyekuba bazawuphumelela abaphumelelanga ngendlela ebebecinga into yokuba bangaphumelela ngayo okanye ebesicinga into yokuba bangaphumelela ngayo ngoba abantu baye badinwa bantwana bahle bakathixo abanye abantu khange baye nasevotini mfo kwamnguni ngoba iinyawo bezidiniwe okanye iinyawo bezigcwele uthuli abantu ebakumela bahlamba iinyawo khange bafike bazohlamba iinyawo baze abantu bahlala phantsi ngoba bafumene ukudinwa bantwana bahle bakathixo ilula into yokuqhatha umzimba mfo kwamnguni ukuze ukwazi ukuphakama ukuhlamba nje okwenyawo bantwana bahle bakathixo yiminyaka silala singenamanzi bantwana bahle bakathixo okanye kumele sinyanzeleke sihambe asiqanda amathafa ukuze sifumane nje okwentyesela bantwana bahle bakathixo ngoku asinazo neenyawo zokuba masiye kwiindawo zovoto nani nifanelwe ukuba nihlambane iinyawo ngoku sibona iziphumo zokungahlanjwa kweenyawo zabantu mhlawumbi ke sisilumkiso sifokamngoni mhlawumbi sisilumkiso nakubantu mhlawumbi abazawusebenzisana ngoko andazi into yokuba bazawusebenzisana njani sisilumkiso into yokuba wawungazihlambi iinyawo zabantu abantu bazawuhlala kuloo ndawo bakuyo bangakwazi uyophinda bakubeke kwindawo ocinga wena ufanelwe ukuba kuyo bantwana bahle bakathixo ngoba eyona nto ibalulekileyo kunika umntu okwento ebasic ukuhlamba iinyawo abantu ayingobantu abafane bakhalele izinto ezikhulu izinto ezinkulu bantwana bahle bakathixo abantu bethu awubavi into yokuba mna bendifuna imention ukuze ndikwazi ukuvota bantwana bahle bakathixo mna bendifuna ukuyongena noba kuseHarvard eAmerica ukuze ndikwazi ukuyovota kodwa uva abantu besithi bendifuna nje indawo yokuba ndifihle intloko andikwazanga ukuyifumana loo nto bendifuna nje into yokuba ndikwazi ukuya esikolweni bantwana bahle bakathixo kodwa ndiyifumenanga loo nto bendifuna nje into yokuba ndikwazi ukulala ndityile bantwana bahle bakathixo kodwa andiyifumenanga loo nto oko kukuhlanjwa kweenyawo urhurumente okwaziyo ukugada abantu bakhe ezo nto iba zizinto nje zokuqala bantwana bahle bakathixo ngoko uyesu nalapha uyatsho into yokuba yona nto ibalulekileyo ukuba ndinihlambile iinyawo zonke ezinye izinto zilungile kunjalo nje nihlambulukile nina bantwana bahle bakathixo noxa nje ningahlambulukanga nonke bantwana bahle bakathixo ngoba umntu obekwe esihlalweni sobukhosi umsebenzi wakhe ukuhlamba inyawo abantu akukhathaliseki nokuba umntu akekho ngakwicala lakho okanye ebengekho kwicala lakho ngoku ubekwa wena esihlalweni sobukhosi ngoko umsebenzi wakho kukuba wonke umntu ongaphansi kwabukhosi kubo kumele inyawo zakhe zihlanjwe bantwana bahle bakathixo kuze kuthi mhlawumbi xa kufika elinye ithuba lokuba mokonyulwe ngubani ozasikhokela bantu bakhumbule into yokuba laa mntu kulaa ndawo iinyawo zam zathi zimdaka wazihlamba bantwana bahle bakathixo kodwa ngoku sihleli nabantu abangakwazi ukucinga omnye umntu xa kufika ithuba bantwana bahle bakathixo ngoko simelwe kumele sihlambane iinyawo bantwana bahle bakathixo ngoko ke thina sifanelwe kukuba sihlambane iinyawo utsho uYesu namhlanje nina nifanelwe kukuba nihlambane iinyawo kukhathaliseki bazalwane nokuba sihlala kwindawo okanye sinengcinga ezahlukileyo kodwa inkosi yiyesithumayo namhlanje nina nimelwe kukuhlambana iinyawo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngokunangona phakade amen
Oh,
Usikido uba kouta kakhe beke wavena kumakhasi onxibelelwano sithi abantu bacengwe
till kuphele election.
Oh,
kube amhlambi engqondweni yakhe ucinga emveni kwe elections kuzawuphinda kubuye kube nje ya kodwa premier uba uyabuya uba uyabuya ubikhona nento yongabuyi emveni kwayo yonke lento ngoba asazi inkosi zawufuna ukuthi bantwana bahle bakathixo kodwa andiqinisekile ngoku ubonile into yokuba ubani obalulekileyo ubani obalulekileyo mhlawumbi ungacengwa kwabantu uzawuphinda ayicinge ngenye indlela loo nto ngoba unational sibonile inqaba yabo isiwa siwa bhumphantsi mhlawumbi kwelethu iphondo balungile kodwa uyibonile into yokuba inkosi zigqibile into yokuba thina singayisusa le nto sifuna ngoba akekho umkhonzi omkhulu kunenkosi yakhe mhlawumbi bazalwane kumele sikhumbule into yokuba ukubekwa esihlalweni akutshintshi wena kukwenze inkosi bantwana bahle bakathixo kodwa kukwenza wena ube ngumkhonzi ngakumbi bantwana bahle bakathixo mhlawumbi simele ukususa bazalwane nento ethi inkokheli kubantu abasesihlalweni bantwana bahle bakathixo sibanika igama lobuqaka bantwana bahle bakathixo mhlawumbi bazawuyikhumbula into yokuba umsebenzi wabo kukusebenzela abantu bantwana bahle bakathixo ngoba umthunywa akekho mkhulu kunomntu amthumileyo bantwana bahle bakathixo mhlawumbi silityaziswa leli gama loba yinkokheli sicinga into yokuba abantu kumele balandele thina kanti abantu baxelela thina into yokuba masiye kwelibhicala bantwana bahle bakathixo kanti isicaka mfo kwamnguni siyibona kuqala into yokuba ingathi kweli gumbi kumdaka kumele kukliniwe bantwana bahle bakathixo ingathi inkosi yam namhlanje ifika deniwe kuyanyanzeleka into yokuba ndiyilungiselela amanzi okuthoba ukudinwa bantwana bahle bakathixo ingadi inkosi ichaze ngokwayo ngoba bantwana bahle bakathixo iyayazi inkosi yakuthetha kusenokwenzeka uphele umsebenzi wesicaka bantwana bahle bakathixo ngoba uthixo bazalwane naye uyakwazi into yokuba akubone into yokuba kule ndawo ebekubeke kuyo awusawusebenzi umsebenzi wakhe awuthathe umsebenzi njengenkosi bantwana bahle bakathixo ngoku senokwenzeka bazalwane kufike elo thuba nantwana bahle bakathixo inkosi zezwe zaqonda into yokuba masambe siyokhangela kwelinye icala bantwana bahle bakathixo ngoba nezinye bazalwane inkqubo okanye amaqela opolitiko bebecinga mhlawumbi xa kusihla inkosi ibinkulu kuzawungena bona bantwana bahle bakathixo kwaske kwavela abantu abangaziwayo ngoba abantu zalwane bayabona kwa aba besikhe sabanika ithuba abasincedanga kwabona bantwana bahle bakathixo zama inambazi nakubo okanye zehla kwabanye bantwana bahle bakathixo becinga into yokuba ukuwa kwaleya izabasitha abangenayo ngoba abantu banayo into yokuba bacinga izinto bayazidizeva bantwana bahle bakathixo kanti yinkosi exelayo bantwana bahle bakathixo into yokuba kumele kungene bani nethi into yokuba wena ucinga into yokuba landawini fanele xa kusuka umnguni kuzawungena mna ibe ingatshonga inkosi bantwana bahle bakathixo ngoko akekho umkhonzi omkhulu kunenkosi yakhe
bawo sisafunda wayesithi uprincipal wethu ukuba isikolo eso ukubonica phandle uprincipal uba ubona iplastiki namaphepha joli noprincipal wakho
neplastiki namaphepha
kuba ndininike umzekelo.
Kuba
ke.
Mm. Aw,
siyamhlambi into eyayithethwa bana nobahle baledika ulutata wayethetha lamazwi yayisithi bana nobahle ukuba uyinkokheli okanye ukuba banana bahle bedinga uhleli phakathi kwesigqiba sakho, banana bahle bedinga umile phakathi kwaso, kufuneka ube ngumzekelo, banana bahle bedinga ukuba unenyawo elikekeleyo, banana bahle bedinga nabantu abakhokheleyo okanye abahamba ecaleni kwakho, banana bahle bedinga bazawukekela, banana bahle bedinga. So banana bahle umhlawumbi nopresident oza ukubekwa banana bahle bedinga kufuneka kala abe ngumzekelo, banana bahle bedinga azokwazi ke ukuthi ndininika umzekelo, banana bahle bedinga umhlambi nonkokheli ezokubekwa ukuba ikhokhele ezinye inkokheli, banana bahle bedinga kufuneka kala ibe ngumzekelo ukuba ukhinkokheli okanye inhloko imdaka, banana bahle bedinga nabantu abasezantsi bazabaludaka
webawo
inkokheli imdaka yona, banana bahle bedinga uba inkokheli banana bahle bedinga ayizithandi,
ayizithandi bawo
nabantu abaqaleni kwayo
abazozithanda,
banana bahle bedinga ngoba kufuneka kuqale ibe inkokheli
engumzekelo
kuqala, banana bahle bedinga uba sibeka inkokheli engakhathalelanga abantu,
banana
bahle bedinga nabantu abalapha ezantsi, banana bahle bedinga abazukhakhela ba akanye abazukhathalela abantu, uba sibeka inkokheli erhwaphilizayo, banana bahle bedinga nabantu abalapha ezantsi
bazokhwaphiliza
akekho umntu ozonqanda omnye, uba sibeka inkokheli banana bahle bedinga exabise abantu abantu bekhaya labo, banana bahle bedinga kuqale ukuze kuqeshwe kufuneka kuqale kuqeshwe ifamily
yabantu
abalapha
balapha
bazokwenza njalo, president uzuseta umzekelo banana bahle bedinga wenzela ukuthi uzowulunga uMzantsi Afrika, premier
uphondokulo
uzuseta umzekelo banana bahle bedinga uthi banana bahle bedinga awuhleli necabinet yakho ndininika
umzekelo, banana
bahle bedinga ndininika umzekelo okubana enzani oluhlobo, banana bahle bedinga ndihambe eluhlobo nanikufuneka nihambe eluhlobo, awuzukwazi ukumangalela abantu wena ungamanga kakuhle, awuzukwazi ukubuza abantu bazowuakhawunta pha abantu,
banana
bahle bedinga wena ungekho ndawo uakhawunta kuyo, banana bahle bedinga unika umzekelo premier president uzukwazi ukunikeza umzekelo, lungisa indlu yakho okanye lungisa wena kuqala kwenzela ukuthi uzokwazi ukwenza okanye uzokwazi unikeza umzekelo, ungabi nelizwe elinamaphepha,
ungabi
nepresi okanye ungabi nephondo elinamaphepha, banana bahle bedinga ungabi nephondo elineplastiki nengca, banana bahle bedinga ngoba sizawuthi upremier upresident unengca unamaphepha ngoba ungumzekelo ngendlela ohamba ngayo ngendlela othetha ngayo
bawo ngxaki yethu kanye ngxaki yenkokheli zethu kukuba ziyabalibala abantu,
ziyabalibala bathi
ngxaki okanye mandithi sikulento sikuyo kanye nina ke zinkokheli zelizwe nikule nto nikuyo kungenxa yokuba niyabalibala nina bantu, lizwe lethu mfo kamnguni lilizwe elifunyenwe ngegazi nangenyembezi zokhokho bethu nabazali bethu, nenkokheli ezizelizwe ziyayazi loo nto, kunjalo nje ziyakwazi nokuyibalisa loo nto, zithetha kuvokotheke selezibizwe kumanye amazwe zithetha ngobubi bengcinezelo nocalucalulo olwalukade lukhona kweli lizwe. Bantwana bahle bakaThixo, omnye umntu ongayaziyo imeko esikuyo ngoku akhale ngenxa yokuba kuhlaba amazwi abantu abalaziyo ukube lilizwe lisuka phi. Bantwana bahle bakaThixo bade babekwa kweza ndawo ngenxa yokwazi umzabalazo ubathathe wababeka phi. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi nokhokho bethu nabazali bethu bababeka phaa ngenxa yokuba indlela abathetha ngayo bayayazi into yokuba eli lizwe kumele libheke ngaphi. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ekuhambeni kwethuba bakubekwa abantu babalibala abantu. Ingxaki yethu kukuba siyalibala. Bantwana bahle bakaThixo, siyalibala into yokuba sisuka phi. Nani zinkokheli mhlawumbi niye nalibala into yokuba sisuka phi neli lizwe. Baza abantu banikhumbuza into yokuba kakade anifika ngapho ngenxa yenu. Bantwana bahle bakaThixo, besikade sibe singumngcelele ukuya kwi-voting stations ngela xesha umntu omnyama wayekwazi ukuqala ukuvota kweli lizwe, kwagcwala kwaphuphuma. Bantwana bahle bakaThixo, zande lines abantu babanomonde. Bantwana bahle bakaThixo, kuba befuna umntu ozabakhokelela kwilizwe elilungileyo. Bantwana bahle bakaThixo, wazomntu wabekwa phambi komntu into yokuba makahlambe okwenyawo mfokamngoni angenzi into eninzi, ahlambe okwenyawo. Kodwa iinkokheli zethu zabalibala abantu. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngoku sifikelela kwinto ekhumbuzayo kumntu wonke okanye noba ngubani ozawungena kwezi zihlangu zizawube zivulelekile ngoku okanye kwezi zihlangu zimela ziqale oluhambo lutsha lwe-administration entsha. Sizofika nesikhumbuzo sokuba nokubuya balibala abantu, nabantu baza kulibala. Kunjalo nje baza kuyithatha into yabo. Bantwana bahle bakaThixo, sinayo into yokuhlala phezulu, sicinge ukuhlala phezulu kungamandla ethu, kanti sihleli emagqeni nasemandleni abantu abakubeke kuloo ndawo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ingxaki yethu siyalibala. Bantwana bahle bakaThixo, ingxaki yethu siyalibala. Bazalwane, ingxaki yethu siyabalibala abantu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko abantu bazamane bekukhumbuza into yokuba amandla okubeka wena pho akubo. Bantwana bahle bakaThixo, itsho le vesi uthi lo mzalwane, yibani ngumzekelo. Bantwana bahle bakaThixo, abantu abangengomzekelo bazawususwa ke kuzanywa abanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo, ze singabalibali abantu kuyo yonke mhlawumbi noba yintoni ebesizama ukuyithetha. Ingxaki yethu siyabalibala abantu, ze singabalibali abantu kule 5 years izayo. Mhlawumbi lithuba eli lokuba abantu baqale kakuhle okanye baqale okokutsha bazibonakalise. Bantwana bahle bakaThixo, ukuba kukho amaqela awinayo kwiindawo ezithile bazibonakalise into yokuba asizokunilibala. Bantwana bahle bakaThixo, ngokwenza njalo abantu baza kunibuyisela ubukhosi enicinga into yokuba bobenu, ngokuba iinkosi zizo kakade ezinikezela ngomsebenzi ebantwini. Lilizwi lenkosi eli eliviwe bobomnyama babaleke enguThixo wozuko, uThixo wothando angalisikelele lizwi ukufunda nokushunyalwa kwaloyo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngokunangona phakade. Amen,
amen.
sithabathe ithuba siyibulele bawo.
Sithi
enkosi kumntu wonke obekunye nathi ekuqaleni kwalenqubo kade kwaba lelithuba. Siyibulele ngokusibukela, sibulele ngokusimamela apho nisimamele khona. Okunye kubalulekileyo bawo ukuba siyathemba ukuba lenqubo basithi kanti yafika, yafika nakupresident omtsha ezakuthi sidibane naye.
Smart. Eofisini ka premier.
Okay.
Ngena umkhankanya.
Hayi, hayi.
Uzwenza umsebenzi wakho.
Yeke, yeke baba. okubalekileyo bazalwane. Siyabulela kubantu abasixhasayo. Abantu abasubscribe-ayo, abalikeayo, ababukelayo. Inkosi kakhulu. Kodwa ke kuze sifikelele kwindawo ezininzi sidinga into yokuba ababangeka subscribe. Benkenda job ibawo. Kweza analytics zethu. Ithi u-57% wabantu ababukelayo abaka subscribe iba.
Yo.
57%.
From the number is nayo.
Yes, yeah. u-57% wabantu ababukelayo abaka subscribe. Ngoko ke siyacela bezalwane ukuba ukamcofu subscribe, siyacela unikele wo subscribe. Zuthi ke xa ugqibile subscriber like le nqubo. Wawugqiba ke uzushare. Nabanye abantu bazokubona le nto sizama ukuyenza apha ngoba sizama ukudibanisa umntu noThixo, sizama ukuthetha izinto ezisuka emazweni kaThixo. Kubalulekile ke bazalwane ke ukuba nisincedise apha. Siyabulela kakhulu ke bawo siqibile ngomnikelo sisondela ke ngoku ekubaleni inkonzo.
Hayi bawo, awukwazi uvala bawo ngakhange uyenze la nkonzo yakho bawo.
Inkonzo bawo yo yokubeka.
Ewe bawo.
Ke bawo bengicela nje sibeke namhlanje, sibeke administration yethu entsha. Sibeke administration yethu entsha, sinethemba lokuba iza siqhuba kakuhle ukwenzele xa siphinda sivota bawo, siphinde sibavotele. Sibeka bona ke, sibeka bona. Bazalwane, uThixo woxolo nesikelele. Masivale bawo inkonzo yethu.
Bawo phamba sivale. Masitsho ukuthi kwi-administration engenayo kwindawo abakuzo kumaphondo naselizweni sithi siyanivuyela kakhulu nakwabo ke bangawinanga, mhlawumbi badla ngokukhuthazo ke nabo bangawinanga, mhlawumbi izinto zenu izikhokhelo zethu akusuba zilukanga, kodwa kufuneka ndiphinde niyoziporisha kwenzela ukuthi kulo nyaka uza kule minyaka mihlanu izayo xa kuphinda kulungiselelwa into okunakunje ndibe nilungile. Because nani ke basezihlalweni hlondo kufuneka nenze umsebenzi omhle, ninyuse
ikawusi.
Andiyazi nikwa ezikawusi ziveza amaqatha
bafuneka
ninyuse ke iikawusi zethu zebhola kwenzela ukuthi siphinde sinebeke kwezi ndawo nekuyo nothi kuba sithanda into ethile kuba sibona umsebenzi wethu, because ngoku sekuhlupha siya ngenxa yokubana kunje kodwa umsebenzi ube ugekho. So masithandazeni ke bazalwane, sigoduke yisewe inkosi yethu enguYesu Kristu,
Thixo
olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo ozizinto zonke kuthi. Sibulela Thixo wethu ukulondolozwa nguwe, sibulela Thixo wethu ukuthandwa nguwe, sibulela Thixo wethu ukugcinwa nguwe, Thixo wethu olungileyo, wena Thixo wethu olungileyo ongajongwayo ngeliso lenyama, Thixo wethu olungileyo siphakamisa Thixo wethu iintliziyo zethu, Thixo wethu olungileyo siphakamisa iingqondo zethu, Thixo wethu olungileyo zilungise ke Thixo wethu olungileyo ngoba zigcwele isono thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu ngoba thixo wethu olungileyo sizalelwe sakhawulelwa esonweni thixo wethu olungileyo kwaye thixo wethu olungileyo ukubana thithi sithi asinasono siyazikhohlisa thixo wethu olungileyo silungise ke thixo wethu olungileyo xa uMzantsi Afrika thixo wethu olungileyo thixo wethu olungileyo ngena thixo wethu olungileyo phakathi kwaba mama nabatata thixo wethu olungileyo ngena thixo wethu olungileyo phakathi kwaba bazalwane thixo wethu olungileyo bazowuthatha thixo wethu olungileyo ilizwe lethu balibhekise phambili thixo wethu olungileyo banike thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu ingqondo thixo wethu olungileyo ethanda isizwe thixo wethu olungileyo banike thixo wethu olungileyo ingqondo thixo wethu olungileyo thixo wethu ethanda abantu thixo wethu olungileyo ususe thixo wethu olungileyo ukudikwa kubo thixo wethu olungileyo banike thixo wethu olungileyo impumlo ezinganukiselwayo thixo wethu olungileyo susa ukuphakama kubo thixo wethu olungileyo ngoba thixo wethu olungileyo abona imistake yabo thixo olungileyo ngamanye amathuba thixo wethu olungileyo bavukelwa bobuntu thixo wethu olungileyo bazibone bengcono kunendawo ezithile thixo wethu olungileyo bona thixo wethu olungileyo bengafanelekanga ukuya endaweni ezithile ngoba thixo wethu olungileyo zinje nanjeya thixo wethu olungileyo thixo namandla onke thixo wethu olungileyo banike thixo wethu olungileyo ubulumko bokukhokhela esi sizwe thixo wethu olungileyo banike thixo wethu olungileyo amandla okukhokhela esi sizwe thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu masithi thixo olungileyo sibone iziphumo thixo wethu olungileyo zokuthi thixo olungileyo thixo namandla amakhulu sifake inkokheli thixo wethu olungileyo ezifanelekileyo thixo wethu olungileyo ze singazisoli thixo wethu olungileyo ngokubafaka thixo wethu olungileyo elulawulweni thixo wethu olungileyo sincede ke thixo wethu olungileyo nathi simane sibathandazela thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu thixo wethu olungileyo sibeka thixo wethu iifemeli zabo thixo wethu olungileyo sibeka thixo wethu amakhaya nabo thixo wethu olungileyo ngoba iba bantu abangemakhaya nabo thixo wethu abazukwazi ukukhokhela thixo wethu olungileyo isizwe sakho thixo wethu olungileyo sincede ke thixo wethu olungileyo thixo wethu olungileyo ubanike thixo wethu amandla emandleni thixo wethu olungileyo ubahlaziye emoyeni thixo wethu ubanike thixo wethu olungileyo nokuthanda thixo wethu olungileyo nokoyika wena thixo wethu olungileyo sicela ke thixo izinto zikuthembile ubana uyazenza ngokristu inkosi yethu amen
amen
alaba ufifele inkosi yethu uthanda ubudlela nobomoya ongcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke idibuye inkosi ukristu yethu izolanda ibandla layo okwesibini amen
amen
Amen, 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 amen.
Ukuba kanguye ecaweni sinethemba lokuba ngoku awuziva kanjalo
ewe ba
ukuba ubuyile ecaweni sinethemba lokuba iwind ubukuyo ecaweni
awu
usekuyo nangoku bakanguye ecaweni beyicawa beyicawa yakho babuyile ecaweni beyicawa icawa yakho asiphindike sidibane bazabani leveketsayo yenzimisilalo le icawa yabantu abangacawiyo
engalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo baba yini